kugeza naho nihanye ku mpuzu ya nyuma naguza amafaranga natwaye umuntu nuko nari yinza yo mahera iyo yavuye byari bihumbi bishika 40 nguri kirato cy'ibihumbi 20 n'ipantaro y'ibihumbi 10 n'ishati y'ibihumbi 10
yego
ibihumbi 40 kugeza aho numva nti uko biri kose sino batizwa muri mwemu yera ujya mutama natwaye ajya mahera cyangwa ujya natwaye ajya mahera ntaramwihanako
ndega wayamwivye mu buryo bwo gukora mu mufuko cyane
muri ibyo nyine by'ubukomisioneri cyane naho hari gihe bamanka ibintu atagenda udandaze nkabidandaza sinda ba mahera
yego
urumva nuko uvuga ngo shetani yarangejeje ahantu yaratanguye kuntekereramo indani ngo nkunda mahera cyane ku buryo nari guteba nk'abantu mu fraudeye hanyuma uwo muntu rero hari hutuntu tumeze nk'udukokora hagati yanje nawe rero mwijoro njyamye ikimikiyo urabona nk'uko nshize ikiyo ngaha wenje ndakubona mu hariya
yego
nawe ukambonamwo
yego
iki kinshira imbere ati umviriza raba naka urabe kumubonayo ati kuko iki kiyo ubu n'umutima wiwawe
yego
ukabona atariyo ucumenye yuko utiteze kuronka mwemu yera kuko atarajayo mpako musa zokwigwayo
ari mu ndoto
ndi mu ndoto
Bene data bakunzi bashene yacu umuco wera turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muri mu mpande zine zisi nkuko musanzwe mwimenyereye uyu munsi shene yanyu umuco wera ibafitiye umutumire mu mwanya araza kutwidondora ariko imbere yuko twogira ico dukoze nkuko dusanzwe tubikora reka tubanze Dusenga Imana akugira ngo Imana ibe mu byo tugiye gukora byose. Reka tumusabe umushitsi wacu adusengere. Kaze cyane.
Murakoze. Mwami Yesu turagushimiye. Turahantu muri iki kibanza kubwa intumbero y'ijambo wasize uvutse. Yuko tuzogenda mahanga yose tukamamaza ubutumwa bwawe. Kandi bigakunda tugashika no kumpera y'isi muri ubu buryo nyene. Nene mana turagushimiye kutugiriye ubuntu tukatugirira imbabazi kabutwemereye gukoranira ngaha mana kugira ngo twumve ibyera byawe kandi kugira ngo nizi ntahe zishingirwa ahantu cyo tugusabye nuko tuzogira ico zikoze mu mitima ya benshi bagira bazumve kandi mana nawe ucukurikirana nkuko ijambo ryawe rivuga kubwa bya bitangaza bikurikirana ijambo mana urakoze ubane natwe umwanya tumara ngaha uko wobungana kose ariko mana wewe wabari uhaba mwemu wawahabe ijambo ryawe rivugwe kandi rigira icyo risize mu mitima y'abajyumvise urakoze mu izina rya Yesu amen
njuti bagenzi nkuko twari duhejeje kubibabarira mu mwanya uheze uyu munsi turafise umushitsi egome n'umushitsi novuga ngo wimena kuko nijyambere dukoranye ngaha kuri ishene yacu hanyuma uyu mushitsi imbere yuko twogira ibyo tuvuganye reka tumusabe abidondore hanyuma amaze kubidondora turaza kubandanya nibikurikira kaze cyane
yego murakoze cyane yesa bahezagire bisigaye ku izina nitwa Philibert Nimenya hanyuma abantu mu papa ndubatse ndubatse ndafise mu damu n'abana batanu
yego
ariko babari batandatu harimo umwe Yesu yashimye aramwiyegereza none abahari ni batanu hanyuma nkabantu mu Kristo mu ishengero muri misiyoni ya Kiremba
yego
aba nkorera muri centre ya Nyakarambo kubwiriza bita mu kiziguro aho niho sanzwe nkorera ibikorwa by'Imana niho mfashanya ibikorwa byo mu ishengero nabakoze b'Imana kuri ubwo bubwiriza.
Yego.
Yesu nabahezagire.
Yesu aguhezagire cyane. Yego me mwabyumvise dufise umugisha wo kwakira uyu mukozi w'Imana Philibert hanyuma ariko kandi Philibert umenga aho ndaguheruka ndibuka ko iruhande y'ivyo bikogwa umenga hariho ibindi bikogwa ukunze gukora cyane cyane mu gwaruka mbe ivyo bikogwa ubuhora bihagaritse canke nubiracabandanya mbega bibandaniriza hehe unaho
Ego murakoze cyane kuri ico kibazo ibikorwa by'ugwaruka ndacabandanya ubu nkaba nsanzwe ndabikorera muri misiyoni ya Bujumbura hanyuma nkaba nkorera kuri misiyoni kunahangwa niho nkorera ibyo bikorwa nk'ibyo kuririmba ko sanzwe ndo muririmbyi kandi ndabikunda cyane kwese yabimpaye kuva kera ibyo kuririmba no gucuraranga hanyuma kandi n'ibyo bikorwa byo muri encadrement mu gwaruka niho sanzwe ndabikorera mu gisagara cha Bujumbura yesa bahezagire
egome Imana nibahezagire cyane murumva yuko dufise umugisha w'umukozi w'Imana asanzwe akorera ibikorwa mu gwaruka no kuvuga ari mu gwaruka muri rusangi ariko kandi akorera no mu mashure yisumbuye ahasanzwe akora ico gikorwa none rero Imana iguhezagire cyane
amen
hanyuma turabahaye kaze cyane hano kuri shene y'umuco wera bagenzi muri ko muradukurikirana twagira ngo rero twinjire idonido muco twatumiye ko uyu mushitsi wacu uyu mushitsi wacu rero nongeye ko turazinanye cyane ngira ngo urabyibuka Philbert mu myaka ya hera
yego
mu myaka ya 2017 ngira ngo 18 gucyo
yego
hariho indimiro twahurira umwe cyane ndavyibuka turi mu ntuze muri groupe yitwa Kurondera Mpemu Yera yarimo abitwa ba Esther igitega nabandi twafashanije cyane mu gikorwa urazi ko naho twamenyaniye naho mu byukuri no mu gikorwa cha Encadrement twari tuzinanye twamenyanye ariko cyane cyane ndibuka igikorwa twakoreye muri iyo groupe yo kuri Facebook yitwa Kurondera Mpemu Yera
yego
rero uyu munsi kubwanje ndabona yuko ni igikorwa kidasanzwe Imana yakoze kuko ivyo twakoreye ku rubuga rwo Kurondera Mpemu Yera ubu Imana yashimye yuko noneho ivyo bintu bikwiri isi yose rero muri make ndazi ko twari twavuganye ariko twaravuganye tuti igikorwa twakoreye muri ya groupe yitwa Kurondera Mpemu Yera n'ubu kirashobora kubandaya kikagwa ni igikorwa twabonye mu mugisha ni igikorwa nabonye abana benshi gwaruka guhisha ruhindukira nararose y'abagenzi benshi bavuye mu ntara zitandukanye Kirundo Mwaro kandi mu by'ukuri ico gikorwa cabaye cy'umugisha rero uyu munsi twari twifuje yuko twoshishikara igikorwa twari twaratanguje hanyuma rero no kuvuga ngo uyu munsi kuri mwebwe muri ko muratwumviriza banywanyi ba shene yacu twagomba tubaganirire kubijanye na Mpemu Yera murazi ko ku bakristo batari bake turi mu minsi y'umunsi mukuru bita wa Pentecote aho Mpemu Yera aza kuntumwa none ngiriwe ubuntu niba ko muri inondwi noneho dutanga intanga marara y'ibijanye n'uyo Mpemu Yera uyu mushitsi rero arahari afise ubunararibonye afise experience azotuganirira byinshi duhereye ku ntahe yiwe ku giti ciwe ariko kandi tuzoshika no kukungene yafashije abandi kugira ngo bashike ku ntambuko yo kubatizwa muri Mpemu Yera uyu munsi rero nagira ngo ndakubaze mushitsi wacu twisunze ubunararibonye bwawe no kuvuga experience ibyo waciyemo mbega wewe ivya Mpemu Yera watanguye kuvyumva gute mbega byagushitse ko gute mbega wa warabatijwe muri Mpemu Yera mbega muri make washobora kutubarira urugendo rwawe ngo kurondera Mpemu Yera ngo kurondera kubatizwa muri Mpemu Yera mbega ugo rugendo rwawe rwagenze gute ariko kandi imbere yo kubaza ugo rugendo ngene rwagiye nko kubatabizi washobora kugerageza muri make kubarira abantu mbega kubatizwa muri mpwemo yera ni iki ugerageje mu majambo yawe hanyuma mbega wewe urugendo rwo kurondera mpwemo yera rwagenze gute turabahaye umwanya rero kaze mutubarire kuri ibyo bibiri ubwa mbere mbega kubatizwa muri mpwemo yera mwebwe mu bisiguri yahe hanyuma ikigira kabiri mbega urugendo rwanyu giti cyanyu rwo kurondera kubatizwa muri mpwemo yera cyangwa rwo kubatizwa muri mpwemo yera rwagenze gute kazi jambo ni rwanyu
murakoze cyane Yesu abaho umugisha imbere yuko no bivuga ngira ngo nobanza ngasoma mu murongo w'ijambo ry'Imana no kwisunga kugira ngo kumbura bariko baratwumva bamenye icyo kintu canke iryo rivuga kubatizwa muri mpwemo yera babanze bamenye icyari cyo kuko no kuvuga ngo kubatizwa muri mpwemo yera babihisiguro nyinshi ariko kandi nuko bishoboka nuko ushobora gusanga mu ishengero rimwe abantu ibihumbi mugabo hatagiramo nabantu bashikijana babatijwe muri mpwemo yera byo bishoboka ko hariho ukundi kuntu bashobora kuvyita bakabiye izindi siguro mugabo atarizo nasomye umurongo uri ngaha mu byakozwe n'intumwa tabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 niwo murongo no kwisunga kandi nawo nzokwisunga mu mwanya umwe n'uwundi bishoboka ko nzoba ndiko ndaganira n'abantu kandi niyo duhuye n'umuntu tukaganira banza kumusomerera ijambo kuko naribonye mu kindi kintu ni gita cya 19 ku murongo wa mbere navuga ngo maze Apollo akiri Korinto Paulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso asanga yabigishwa bamwe arababaza ati mbega mwarahawe mwemu yera igihe mwizera baramwishura bati ntitwari bwana byumve yuko mwemu yera yatanzwe arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki batumubatizo wa Yohana Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Paulo amaze kubarambika ku biganza mpemu yera abaza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana abo bose barabagabo nk'12 Yesu nabahezagire
Amen
nagiye kubona rero muri iri jambo maze kurisoma nagiye kubona ko abantu bashaka kuba no mwishengero ibyamwe batazi byari byo bakari bamwo kandi hatubirabye iri shengero cyari gikwije cyari mu inzego zose cyari mu barongozi cyari mu nabarongogwa Paulo amaze kuhashika arabaza ati mbega mwebwe nico kibazo yahereye ko mwarahawe mwemu yerege mwaza nga kumbure niko no twovyita igihe mwingira hamishengero mwarahawe mwemu cyangwa ibyamwemu mwara nabimenye bacambwira ati mutama ibyo bintu tubyumvanye wewe ni nkuko bivuze ubwa mbere sinzi ko novuga yuko murongozi wabo yagize sheke kuko urumva nimba atari bwigera ababwira iby'impwemu biragaragara yuko barimwo mu iby'impwemu batumva ikintu na kimwe hanyuma acarababwira ati none byagenze gute ati kubatizwa twarabatijwe kandi kumwe Yohana yabatize na twebwe niko batubatije Tinene ko Yohana yavuga ibyamwemu akavuga ko harunda zoza inyuma azobatiza muri mwemu no mu muriro noneho ho base uwababatije yarababwiye yuko hari uwundi abatiza muri mwemu no mu muriro nibaza kwinyishu yari oya ntavyo yatubwiye mu ijambo rimwe rero maze gusoma aya majambo niho nagiye kwibuka sinibutse kindi nibutse jewe nyina ubwanje
yego
jewe nyina ubwanje arongera ninjire mu ntaye yiwanje kuko maze kubona ko hari abantu bicara mu ishengero iby'impwemu batumva iyo bijya niyo biva batazi n'ibyo ari byo niho naciye nibona ko nanjye nari imeze jewe mu buzima bw'iwanje je navunze sanga papa ari umukozi w'Imana navukiye mu rugo urumva bya bindi nyene ngira n'abavyeyi babosa mu maberebere hanyuma bagasunika mu gatondo bavyura byuka kenda muri Sunday school aho tukagenda bakatwigisha bati rero nimuze kwihana mu nagacapfukama naratukanye narabeshe naribye njya mu nkono nibyo nibyo twihana mu nyuma rero turabandanya kugeza naho basunika ati genda wigigice ndagenda ndigigice mugabo ntigeze nihana kuko urumva niko byari bimeze navukiya
ego tukira aho nyene
ego
hari abantu bariko baratwumviriza
ego
bari mu mashengero atandukanye canke batanasenga muvuze igice mushatse kuvuga iki gice no kuvuga iki
murakoze cyane nibijya batubwira ati genda ku rusengero mwiga inyigisho zo kubatirizwa
inyigisho z'umubatizo
inyigisho
z'abantu
ego
umubatizo yesa
ego murakoze cyane kuri iyo nkebuzo mu mpayi ni kwiga batigenda mukurikirana inyigisho hanyuma igihe kigeze baze babatiritse
yego me
duca turagenda turiga aho turiga no kwihana urumva nitwihanye ni bya bintu nyine byo muhira hanyuma ndibuka yuko ni giheje nabatizwa barambajije ibibazo byose birananira uga kuko urumva nikumbure nani nabivuke nko bavuga batingira ngo yavyibagiye gusa ubundi arabizi ariko byukuri sinemeza ko ndenda bizi barabimbaza byose birananira mugabo ntora kimwe nico nibuka ko barambagije bakibagije abandikira bananira bababaza ngo mbega wewe woshaka kubyara umwana w'Imana ngwe kaye uwundi ngwe kaye mugaje banshikiriye sinzi ukuntu nokita kenge sinzi ko ari mpemu nuko ari akenge kambiye ngo vuga ko wobishobora ntego no bishobora bati none byogenda gute rije w'umuntu ndamuhanuye akihana mba namubyaye mu buryo bw'imwemwe agace hitwa umwana w'Imana bose bankomera amashingo aragitoye sinzi ko kwari guteka umutwe sinzi nibyo ari byo mugabo ndazi ko sinagitoye ngo nuko ndarumukiriso
yego
hanyuma ndabatizwa cyanibira mu ishengero gucyo nyene ndagiberamwo ibyo by'imwemwe ntumbaze ngo imwemwe ngo biki nibiki kubera ata mashure maremare rero jewe nize mpavanja no mu by'ubuzima njya kurondera uburyo nkiri umusore ndateba ndashika nini Bujumbura maze gushika ni Bujumbura narahamaze imyaka 2 niberaho nyine nitondera gusenga gusa nsubiye inyuma gato ikintu Imana yamfashije ko n'ubu ngishimira Imana iyo ndabyibutse bijya bavuga ngo imyaka y'abajene baba bakobwa bahungu bita ngo ni y'ubusazi ijya myaka ubundi jewe kumba koko iwanje ubusazi bwiwanje bwandungitse ku rusengero
kaisa
kujya abandi bajya muco bitadore sangira ngo bagacha ukasanga bamwe bari iyo mu marigara abandi bari iyo mu bakobwa abandi bari muki jewe ibyambaye ko nagize umutwaro n'uruhagarara muri jewe ko kwiga ibicurarangisho
yego
kwiga ibintu byo gucuraranga ibintu byo kuririmba kuko nabona papa nawe nyene yaravuze gitari nanjye nkaca ngerageza naracikoreye jewe nyene ndagikorera muhira ngo rije bitumugereni bavamwe amavuta bita usa njashiramo igiti cyambanga imigozi yigunira nca ndashirako sinze kwigunira abagita mu kirungi ari ryo gunira nyene
yego
nca ndaciga ndateba ndabimenya mu myaka 14 je nenza mvuze gitari mu rusengero
kaisa
aho rero ngirirwa ubuntu Imana ntabariraho maze gushika ni Bujumbura mu bugwi bw'abandi bahungu je bo sinajamwo nchanja kunahangwa aho hari mwaka w'ibihumbi 2000 nchambanga aho ndahamara imyaka ishika kuri 2 hanyuma chandaja muri korale nchanda bibandaniriza aho nchambo muririmvyi wo muri korale atari umukizwa mugabo ndakivuza uko mwavuga muti none waririmbye gute utari umukizwa mu byo babonesha amaso babona ko ndumukiriso
yego
barabona ko ndumukizwa kuko ntacho banyagiriza mana yarantabaje sinigeze nyererana n'abakobwa mu buzima nimba ari ndamije byo gutebura ntabyo jewe nigeze kuko mu byo nakora bya mbere naratinya ko navuga nti ibi bintu nkabihurudukiramwo ega ariko nzoba ntakaje kibanza ibindi by'indani navyo ibyo abakozi b'Imana batabona bizwi n'Imana gusa byari ibyo wanje mu mutima
yego
ngomba gushika imbere rero kuri iri jambo nasomye aho umuntu ashobora kuba mu ishengero ibyo impemo abyumva ku matwi
yego
jewe muri ico gihe ndabyibuka neza yuko barasenga abandi mugabo jewe nanjye akazi nakora nikanyemerera gusenga kandi muri korale sinasiba kandi sinacegwa kandi mvuga ije n'igitari aragenda neza mugabo nari nzi kwibanga giwanje mu mutima ndarifise mvutse gatonya ku kazi nakora je n'umukomisiyoneri Nari mu commissioneri nakorera hajya mu soko muri vire.
Umu commissioneri no kuvuga.
Bajya mu kirundi bamwita umufyesi.
Yego.
Niko bamwita mu kirundi kuko numuntu ni hariho no bavuga ngo nabakutuzi. Kujya kuntu umuntu agenda dufate nk'iyi yinye iyi ni imari ngiye kudandaza. Cyanke wowe uri kuragurisha. Kacha ndakubaza none uyigurisha ngahe. Kacha mbwira uti aha ngomba ibihumbi 10. Nizaranje kurondera umukiriya hanyuma nkaca ngenda nkayishira umuntu nti rero imari mweneyo yambariye kwagomba 2015 hanyuma gaca avuga ati none genda umumbarize ku 2013 atoyampa hanyuma nkaca ngaruka iwawe nti wa muntu atanze 2008 urumva jewe ngomba kuronka ko 2005
yego
hanyuma nkaca nzani avuze ngo agomba 8 hanyuma ugacumbira uti genda yaguhuye azane ntangorane nkaca ngenda nkaca namubwira nti avuze ngo agomba 2014 kandi urumva munani wabyemeye mugana namubwiye ko agomba 2014 ati basi 13 n'amajyana 5 nti mpanda mushine ndibaza arayemera we nka kuzanira munani mugabo ujyana we yampaye 2013 n'amajyana 5 nako kazi roje nakora rero
ego tugakwicamo
ego hanyuma rero ndabikora ndi muri korale mugabo sinigera numva amahoro umutima ko naho nasenga ntabyo numva abandi turi kumwe bakajya mu mpemu jewe nagiye mu mpemu sinamenye yariyo kuko imwemu yiwanje yari komisiyo wari uwo mukuturo nizeye kudoja kurondera bukeye ndabimaramwo ikihindwi ico kiringoro kimaze kurangira niho ijwi ryaza mu mutima ariko ibyo byose narabikora mugabo nkumva ko ndiko ndakora ibintu bidahuye n'ibyo Imana igomba nkumva neza yuko naho ndiko ndabikora hari rindi jwi rimbira ngo hebe ibyo bintu kuko ndagukeneye
kabisa
inyuma gatonya rero niho niyumvira none ndabiheba gute nzafise umugore n'abana babiri kuko nagize mariage 2003
yego
mfise umugore n'abana babiri aho ni 2007 ndiyumvira none nkabiheba bajahe ninabiheba bazorya iki ninabiheba nzokwambara iki inzumba mwo nzoyiriha iki ariko numva ijambo rimbira ngo heba ndazi byiyumviro ndakuyumvira ko kwari byiyumviro by'amahoro kandi jambo ryagiye kumfata neza neza ni jambo riri mu Banyefeso igice cya 4 ku murongo wa 25 rivuga ngo maze mwiyambuye ibinyoma umuntu wese avuga n'ibyukuri na mugenzi we hanyuma ibyo ro bintu ndabivamwo maze kubiheba cyane abana nyenda akorera Imana ndakora ibyo wanje n'isanzwe nkora ubundi kugeza iyi saha tuvugana ndu mushoferi muri ico gihe 2007 nari fise permis uruhusha rwo kugendesha imodoka ari mu barabara mugabo maze guheba ibyo bintu numva nayo nyene birase ku iyo permis ndayitunga ko na nayirose ntanze amafaranga mu ijambo rimwe nayirose ntanze igiturire hanyuma iratebiranka mu mutima ndumva ko byase ko ndayitunga
hari umuntu yadushingiye ntahe nundazi ngira ngashura ko ariko aratwumva uwo muntu yari yarose permis ya manyanga hanyuma muhemu yera aramucanira ati yo permis ya hanyuma rero uyo muntu arafise uko yabitunganije ariko yaremeye guhomba iyo permis azakugira gute aza guci yindi ciye mu mategeko kandi barayifise yarigishijwe aramenya icarico gusana sana ivyo nobyo nivya bego uyu munsi harama diploma nganiki ya manyanga harama dokima nganiki ari pirate abantu b'Imana bagendana kubera yuko ari umudugo kugenda gusana sana ivyo bintu ugaca ugenda umvirize nguma ngaruka ahandi icakibwirizwa kwa turi guho cakorewe nuwo gifise kwingaruka we warapirase ntuzeye ufise dokima ziri pirate ufise ibintu vya magendo ama diplome ya magendo ibintu vyinshi vya magendo ama passport canke ama visa sindabitsi hanyuma mugabo ugaca ugenda cyane ugiye gusaba imbabazi Imana cyangwa ugiye kwatura ku mukozi w'Imana ariko ukwiye kurongorwa neza kuko izo dokima hari ukundi vyogenda ariko ndasubiramo ntuze wishore urara uwishoboye agufashe
nimba wagize amanyanga mu rwego rw'ibyindero abakozi imana mu byindero bariyo genda umukozi imana ari muri ibyo agufashe nimba wagize amanyanga muri entreprise kanaka genda abakozi imana bariyo bagufashe nimba ari mu by'amategeko abakozi b'Imana bariyo genda gufasha ingene uzotunganya ibyo bintu ubitunganye ubishyire mu buryo ukwihana kukuri rero ni kuvana no gusanasana ibyononywe n'ibyaha uru n'urufatiro rwiza kandi uko niko kwihana kukuri
kandi muri ico gihe rero byanka nari namaze kwinjira mu ruganda nyezina ariko ngira mvuga ingene byangendeye kuko ico gihe bibako kazi naciye mbandanya ibindi ndaja mu ibarabara nanje nyonge imoto imodoka byose ndagenda mugaba amaze kuba muri ibyo rero ninjira muri uru ruganda rwo guhiga umubatirizi wa mwemu yera kugira nanje se nabandi nanje mire nk'abandi nanje nezegwe nk'abandi kuko ubundi mwemu yera n'umunezero nezegwe nk'abandi mugo umunezero nararondeye ndahebura okay nanje rero ngomba ndondera umunezero nk'abandi bafise njya mu ruganda ndasenga mana nanje ndagomba umpindurira ibi kuko icyo navuga nabwira imana nti mana ukaramo kutampaye mwemu yera genda subira kuyiba
yego
ndasubira kuyiba kuko ubwa mbere bwobwo nahebye akazi maze guheba akazi none ubu naho nagira nje mu ibarabara none permit nayo irase ubu rero nta kandi kazi gasigaye no kuyiba subira muri bya bindi nahoramo guhenda abantu kugira abampa amahera ubu rero mana ni kimwe urampa mwemu yera cyangwa ndasubira hariya kuko mukozi w'Imana ngo ndakubwira ikintu kimwe kujya agakiza hari abantu bakanoba mu ibarabara hari n'abandi bavyimvira mu gitondo ngo ndumukizwa ku mugoro bakaba yabaye umukizwa ariko hari abandi bagashikira batevye nabo ariko baratwumviriza bamenye yuko agakiza su kwandura mu ibarabara kandi nibi by'imwemu si byo kunoba mu ibarabara kuko ikintu nibuka cambaye ko ico gihe nyene maze gukizwa nkabihagarika nashikiriye umukozi w'Imana naho nyene bitoroshe kugira nde nihana byaragoye kugira nemerizo ntege nke ko ndazifise byarahatwe kunanira maze kubimubwira aransengera araheza bukeye ndasubirayo muri pira kurumva niyo nakorera mfise intumbero yuko nza gukora ibyi wanje byemewe muganga asanga n'uwo munsi nabeshe ngaca sura nkagenda nkarambara imbere y'ibirenge bye ntere gasubira usengere n'ubu byanse nasanze nabeshe aha kansengera buke nkigumya ngaca mbura n'amahera yo kurya mugamaze kuyabura ngaca nta ntacyo ngira ngo je nzoyaronka nabuke nkayorondera nkabura ngaca sura nkabeshe ngaca sura nkagenda rega n'usubira usengere byase aha kansengera nsubiyeyo ndibuka ngomange n'inshuro gira gatatu numva umutima urase narize nakoro ya mozo ndi mwibarabara mwikaburimbi ndiko ndagenda ku rusengero mugandi yumvira ni okay je kuguma ngenda mvuga ngo sengera ni bya bindi ni bya bindi ni bya bindi biragaragara ko jaga kizata kimana yanyandikiye biragaragara yuko je kubiheba ni imana byayinaniye kubimbuza ubu rero nta kindi gisigaye ndabihebye sisubiri wiwe ibizoba byose nta kundi mugabo numva kenge ndagenda ku ntahangwa nduga hariya kuri baruko hejo murahabona nca ndarambarara hagati y'intebe zibiri ndabwira imana nti mana je upfa umunsinda mvemveho ko ndabona ubu buzima ntabwo shoboye ubuzima bwo guhenda abakozi b'imana ngo ndihanye nihanye ntabwo shoboye kandi kuva uwo munsi mana yaciye ntabara
kabisa
mana nishimwe mana yaciye ntabara bica birahera cyandashima imana ndabandanya ibyakurikiye mu nyuma cyanemera ibizoba Yesu nabaheza gihe hanyuma rero mbandanije ukuntu byagenze muri ico gihe kuko je namaze umwaka n'amezi indwi ntarabatirizwa muri mwemu yera umwaka n'amezi indwi kuko natanguye gusenga itariki imwe y'ukwezi kwa mbere muri 2009 mugabo nza kubatizwa itariki 15 z'ukwezi kw'indwi ku munsi wa kane muri 2010 umva ko araheza umwaka n'amezi indwi
aho uharuye hehe gihe watanguye kubisengera
yego
ikindi gihe wari ntavyo waruze
oya sinari nzi ni rya jambo nasoma sinari nzi nibyo ari byo nari mbaye aho gusa
yego
kuko abandi barajya muri mwemuje nanye ngakangukwa kuko sinamenye ibyo ari byo umba bari baja mu mpemu nanye ngasanuka none muri ico gihe rero aho ndakubwiye yo tariki imwe y'ukwezi kwa mbere hari kuri bonane ndabyibuka hanyuma murongozi arongoye acavuga ati turirimbe kantike canke indirimbo yo mu gitabo cy'ikirundi ya 2008 turayiririmba rero jebo nanje muri ijojoro nyene nari naraye ndasenga ngira imana nti mana ndagomba uyu mwaka wa 2019 uzombera ugitangaza ndavuga mana ndagusabye je umbatize muri mpemu yera kuko bitabaye uko ndabona hari kindi kintu kizombako bukeye rero turi mu rusengero turaririmba dushikira umenga igitero cya kane kivuga ngo nta cyutinye ibiri imbere Yesu azogushoboza ngo mu mutima wawe gusa awiganzire rwose maze kuririmba ico gice aho nari impagaze by'ukuri twari duhagaze ico nibuka nuko nasanze abo twari duhagararanye bicaye segara mpagaze jenyene ntabyo namenye byakurikiye ariko muri uwo mwanya siho nabatijwe muri mpemu yera oya nukuvuga ngo jyewe nabihaye isiguri ivuga ngo Imana yari inyemereye gusaba mpemu yera yari inyugururiye ati ndaguhaye uburenganzira bwo gusaba mpemu yera kuko nagiye kubibona mu byagiye birakurikirana inyuma niho nagiye kubona ko uwo munsi utari umunsi wo kubatizwa muri mpemu yera cyandabandanye imbere rero ndasenga kwi wanje ibyo shoboye ndateba ndondera rero uwumfashe mukozi w'Imana ndamwegera ndamubwira nti njyewe yari umuntu akunda cyane kwigisha ibintu bya mpemu yera akunda kwigisha cyane abantu kubatizwa muri mpemu yera by'ukuri mu nyigisho ziwe icyaziranga cyabicyo ari nza soma ntiyaheza atavuga atabagoma mpemu yera tubasengere muri ico gihe rero ndamwegera ndamubwira arambwira ibikurikira arambwira atumbiriza rero icya mbere kizokumenyesha yuko uri mu ruganda rwo guhiga mpemu yera umutima wawe uzomera nk'ijisho umutima wawe uzomera nk'ijisho nukuvuga mu jisho canke mu gutwi hagiye yakantu ntiwihangana nukuvuga hagiye mu jisho uza kuronka amahoro ruko kavuyeyo ati rero ukazokuma ico kimenyetso ca mbere kikubaye ko ukumva ko mu mutima utemera gutunga mu cyaha uzocumenya yuko inzira yo kurondera mu hemu yera wayinjiyemo cyo ni ca mbere ati kigira kabiri uzokwamana inyota y'ijambo ry'Imana ati ni wabaho wumva umwanya wose ugomba gusoma ijambo ry'Imana cyangwa wumva ugomba kurisomera abandi aho uzomenye yuko ari kimenyetso kikwereka yuko uri mu ruganda uri kuratera wigigwa imbere ico cyari kigira kabira ati cya gatatu naco uzokwamana mosozi wiyumvira imibabaro ya Yesu usanga mosozi yakorotse ijambo ry'Imana rivugwe uze wumva ibigumba gumba mu mutima amosozi akoroke uri kurasenga usenge wumva uri kurasenga uri mu kindi kibanza atari cha kindi wahoramo ni ibintu bitatu yambariye
ego
cyandagenda ndabandanya ndasenga uko nshoboye uri yo mfasha umwanya nkirwa hantu uri yo msenge mu nzu uri yo bigenze gute ndabandanya ukwezi kwa mbere none gamana n'ubu ni yaragera ibyo bimenyetso ko ari bitatu byose ndabibona mugabo nkumva nti no ndasanga nakintu ndumva ariko byamwe mu ntabyo ndumva ngasubira nkamubaza none mutama kugira nuri ibintu ko cyenda byumva mugabo ibyo wambwiye byose nkaba ndabibona muganga nkaba ntarabona mwemu yera ati fukama ndagusengera ugende ubandanye ngafukama gasenga ngataha nkabandanya ngasenga kwa kundi rero gihe kimwe ngo mvuge igihe cyabaye no vuga nti wanje cyaragaragaje by'ukuri ko ngomba mwemu yera mugabo namubuze uwo murongozi igihe kimaza kugendera muri korali ahageze acaraza aradusomera amajambo y'Imana acavuga mu ijambo ryankoze mu mutima avuga ngo abantu bose bari ngaha muri korali batagira mpemu yera baje kugorana abantu bose bari muri korali batagira mpemu yera baje kugora abandi cyano bantu jewe rero nta mufise rero mu bantu babagoye ndi mu bambere aravuga araheza ibyo nariko ndakora no kuri Imana cyiye magarika ni gitari nari mfise naciye ndepoza ntengera ragiye cyana musanga mu biro nti mutama nari nje kugusezera ngugira uduge ruguru nteka cye ndavuye muri korale uravuye muri ndavuye mu kubera iki aho nari nza ngeze ngira ngo nko kume ku mwaka n'amezi nk'atatu cye ku mwaka n'amezi nk'ane ndiko ndasenga icyo kimenyesa ntarakibona ntaje nje kugusezera cyewe ndagiye ndavuye muri korale kuko nasanze ingorane zimaze imisi ziba muri korale nje naziteye ibibazo byose biri mu nje nabikweze rero ndagusezeye ndagiye ngo kubera iki kubera ntagira mwemu yera ni umuntu iyo muyaze uzobona gize kuyifashe mu mutwa gatangura gutwenga arantwenga nanjye za kunwenga nanjye ndatuntuye aho gamosozi nariri imbere yiwe ndamubwira ariko none gasogo none kuri kurantwenga nanjye ngo wowe none ugomba ngire gute none ngo vukama ndagusengera nta kindi yambwira mwira ngo vukama ndagusengera none erega naho nsengera mugu nsengera nagiye erega sisubira muri korale nzosubirayo nzosura kugaruka ariko ndose mwemugira ngiye kumurondera nina tombora kaza nkaza numva mwemaraje nzosubira muri korale
mega none ga mukozi w'Imana tukiraho nyene
ego
wewe muri ugo rugendo uri kurasenga nje je byo sengera ngo hari ikintu wari warafatiye ko none wewe muri uko gusenga kwawe wavuga ko zobirangirwa niki ntacu ndazi hoza ko bishikira ariko imbere yuko bishikira wewe cyakomeza yuko warose uwo mpemu yera cyanye cyakomeza ko tabatijwemo cyari giki wewe wari witeze iki igihe cyo bizo wari witeze iki
murakoze cyane ikintu naniteze kuko nibyo ico kibazo mbagije hariho nabantu bambona uko meze bakambwira ko nahawe mpemu yera mugaje ntaravyumva ikintu naniteze kuko je nasoma ijambo ry'Imana cyane niryo ryantera kurindira urabona narasomye ndabona hajya muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kijya gice cya mbere kuri wa murongo wa kane umengo niho hari gice cya kabiri murongo wa kane niho havuga ibintu bya mwemu ingene yaje ku ntumwa baramaze iminsi bariko barasenga ni ukuvuga ngo je navuga nti Mana ndazi ko mwemu ni umutanga nta umwiha rero jewe ndazi yuko igihe nicagera hari kimenyetso uzoma nkakibona kikemeza neza ko ari umubatizi wa mwemu yera ndose kuko ubu ndacavyumva yuko nkiriko ndagwana intambara z'ibyaha yego ndiko ndasenga ibimenyetso ndabibona n'ijambo ry'Imana bikama ngo nkarisomera abantu abantu bakajya mu mwemu mugaje nkavuga nti no je ntabyo ndabona kuko narumva nti uko biri kose hari kimenyetso kizova ku Mana bo nzogisheka ko nkuko wabivuze ubundi ni connection ubundi urabona nk'ubu amatara ari karaka nk'uku hari ahantu bakoze itara riraka kandi nk'uko bahakoze no kuzima rico rishobora kucarizima
yego
ko navuga nti uko biri kose umutima wanje ni wemezanye na Yesu nzovyumva kwa tantambara nk'iriko ndagwana z'ibyaha ubunyene cyane nuko ndiko ngwana kuko kugwana n'ibyaha biri muri wewe no kugwana n'ibiri inyuma biratandukanye ugwana n'ibyaha biri inyuma wewe abari kumwe n'Imana mugabira goye no kugwana n'ibyaha biri ndani muri wewe kuko nari incumba nti uko biri kose jewe narasenga nti harageze ko mbatizwa muri mpemu yera kandi numva uruntu ruvumbutse ati none gasha iki waracihanye kugaza naho nihanye ku mpuzu ya nyuma naguza amafaranga natwaye umuntu nuko nari yinza yo mahera iyo yavuye byari ibihumbi bishika 40 nguri kirato cy'ibihumbi 20 n'ipantaro y'ibihumbi 10 n'ishati y'ibihumbi 10
yego
ibihumbi 40 kugeza aho numva nti uko biri kose sino batizwa muri mwemu yera urya mutama natwaye ajya mahera cyangwa urya natwaye ajya mahera ntaramwihanako
ndega wayamwibye mu buryo bwo gukora mu mufuko cyane
muri ivyo nyene by'ubukomisioneri cyane naho hari gihe bama nk'ibintu atigenda udandaze nkabidandaza sinda bama mahera
yego
urumva n'ukuvuga ngo shetani yarangejeje ahantu yaratanguye kuntekereramo indani ngo nkunda amahera cyane ku buryo nari guteba nkaba n'umufrodeye
uti rero avuga uti nimpaka nzoje kwihana kuwo
kurujya nyene ndabimubwira ingene byagenze ayandihishije ndayamusubitse avuze ati ndakubabariye nje ntaha mugabo ndabyiyumvira ingene ushikira uwo mutama numva birananiye cyangwa ndakurondera umurongozi umwe kunahangwa
ego
cyanamubwira ndamubwira nti umviriza je ikintu kinzanye rero ibyo bintu naje nabitekeye ndabizana cyanamubwira nti bo ibi bintu rero jewe byukuri ndabiguze mu mahera byagenze uko hanyuma ndamusigura ingene byagenda cyarambaza ati none wewe warihanye n'ukuri narihanye n'ubu nyine nico yovuga ati umviriza kugira ndakubabarire n'ukujya mu gasho nditeguye kandi nibi bintu nditeguye kubimushira ndamubwire ya mahera na yakuye ningene byagenze cyarambye ati ah ko wihanye none warashinze ntahe barabyumva ubu barazi ko wihanye mbere mu gushinga ntahe nahereye iwe naragenda mubwira nti buro byawe ndinahora nkora rero narabihebye ubu narihanye ubu ni wantuma ntuzusimbwe n'umutima ngo nzokwiba urazontuma nzokudanira ibyo twavuganye hanye mu mpemba maya twasezeranye nta bindi ati yo ntara yivuze ntegara yivise icyo yaciyambwira ati murekerere iyo ntahagumaniyo kwabizi kandi ukabora mubwiye yuko wahora umwiba ibyo akaba bizi nta bindi byo kwirigura cyane ntekera nguri kuramushira ngo ugiye kugira uko nuko mugaje ndabyuka ku munsi umwe namubwiye nti mutama nti bugaje bwo kwere nti bugiye imana itantabara bugiye mbandana kwibye nka kugasetsa Rasha ni harawo numuze nagutwaye amahera ngana uko ndabimubwiye nyine nibaraguza kugira numve yuko yovuga ati nanje amahoro tayandishe ntuva aha muganza numva ati ko warinze wihana genda kandi ni yaranakijijwe mbere ati ko warinze wihana aho byaraheze nimba wirihanye ku mana imana era kubabariye nutasubira ibindi byo byarabaye byari byo mukazi Yesu nashimwe eh nukuvuga nkumva nti uko biri kose ndacyabona intambara nkiriko ndagwana
Kaisha.
Inyuma yaho rero niho yasubira uwundi munsi uwo murongozi nyene ariko aravuga ubutumwa acavuga ati tugoma dusengere abantu bipfuza kubatizwa muri impemu yera kandi aho hari haza ariko kanyuma aho nukuvuga ndiko ndara simba sinovuga byose kuko harahera nk'ukwezi nkazamona ikintu ati ikintu gero cyihana hagahera ukundi nkazamona ikintu ati niki gero cyihana nukuvuga nihana kimwe kugeza aho hageze igihe byose ndumva mu mutima ko biheze Yesu nashimwe. Narumva byukuri ni ahagiye ndumva aho bigeze harageze ko mbatizwa muri mwemu yera.
Yego.
Umunsi umwe rero ari karatwigisha arabuga acavuga ati rero tugomba dusengera abantu bipfuza kubatirizwa muri mwemu yera. Atabo bantu nibahaguruke. Yaheza kubivuga jewe nza mpagaze. Abandi bose bahaguruka basanga kuko ni jewe naratunuye. Ni jewe nabanumva nti uko biri kose Jenga handumba ko nkeneye mpemu yera gusumba aba bantu bose turi kumwe ngaha mu rusengero cyane haguruka ngihagurutse hajya bose baje guhaguruka acavuga ijambo umukozi w'Imana nubu umunsi mwe naregeze kuri mwibutsa yavuga ati Jesse nanamenye nuko nabivutse niyo mpamvu kubatizwa muri mpemu yera si bya bindi umuntu yovuga ngo vuga ibi ngo subiramwo cyane ngo byiyumvire ngo aze yumva mu mutwe yumva ko yabatijwe muri mpemu yera n'urugendo rurerure kandi runagoye rugoye kugenda kuko benshi bagarukira mu nzira hari n'abasubira inyuma bagira abashike hari n'abatangura rukaguma bakamatawo nyene ntibabe bakibandanye ijambo yaciye avuga ngo bo ngo tugomba dusenge ngo mugabo ngo ahagaze arondera mpemu yera wumviriza iryo jambo yapfutse ngo akiva mu nzu akenyeye eswime gusa agacha mu rupangu ahantu hari abadamu n'abakobwa atari abagore biwe atari abana biwe akarengana mu rupanga giye muri dushe ngo wabanza arindire ntiharagera ko batizwa muri mpemu yera
yego
numva igirurira korotse ringuye ko uwo muntu usanga ni Filiberi
yego
kose nari abandi je navuga ku ruhande rwanje ngo wabanze yicare ngo numugore cyangwa umukobwa ava mu rupangu akenyereye igikwembe ngaha cyonyene ataka kandi gahuzu kari mu bitugu agacimbere y'abahungu n'abagabo bari mu rupangu arengana cyangwa muri dushe ngo nawe nyine nabanza rorere ndiyumvira none nicare nkaramuka nicaye bacha bamenya ko ari jewe kandi nkaramuka ngumye mpagaze mpemu yera ntaza none ubu unye jewe ngira gute Icyo naciye nkora naciye numa mera nk'igiti Icyo nzi gusa cyandanze yabaye amosotse Dari abandi barasengera data wanje bumva ko bimeze neza mugaje navuga nti jewe ntawe niteze nawe niteze reka ngume mpagaze gusa kubera nase kumaramara ngo nicere mu bandi reka ndindire nimba bitaba nta kundi ndataha barasenga baraheza barateba baricara numva gusa bankwega ipantara ati erega icara bahejeje gusenga ko sinamenya niyo ndi tari bindi bintu nyine numva bimbaye ko hanyuma hajya dusohotse ncandagira ndamusanga mu biro ndamubwira ntari ko gamutama byukuri urashobora kungirira nabe kugeza hiyo hose ngo jewe none hajya bagize ikinone aha warabye mu bantu bose masinzi yari ngaha ucubona ko wovuga jewe jenyene none iyo upfu mubanza ukabinuma nkazo kabimbira ngaha mu biro naho wari kububaye iki none je ndavuze iki nyene umenga reka risigura umva nanje nuko nyene nabonye namaramaye ndamubwira none ko wavuze uko nuko ngo nuko sinarinzi ko ari wewe none garega nta kigongo uri kurasaba yega naje kuyihana nsengera mani babari de bijya bintu byarambaye ko sirimwe sikabiri sigatatu nicara mu rupangu namba ikabutura nkamese impuzu umunsi wose ugahera nicaye mu rupangu atagashati nambaye ibyo byarabaye sirimwe sikabiri ni imyaka yose imaze nsengera imani babari tego ko uri nzu byatura imani kubabarire ntuzu bisubire bijya nibibi hariho nibindi rero yambwira ibyo nibaza ko ari byo tuzovugana hanyuma mu ijambo rimwe rero amaze kunsengera nje ndagenda ndabandanya ugo rugendo urumva ko kwamaze umwaka n'amezi ndwi urumva ko atari imisi mikenya ndarubandanya aho ngiye hose nimba ndose utwo kurya ngo mbafungure ngasenga mana we mugira ndagushimiye ko mpaye ibyo kurya ariko nawe utarampa mwemu yera ndacarindiriye none rero ubihezagire urumva mu masengesho sinasenga sinasega mu mwemu yera nimba ngiye kuryama navuga nti yese rijoro bikaguhimbara uraza kumbyura umbatize muri mwemu yera ko sinari niteze kuzobatizwa muri mwemu yera sinziriye ibyo ntibishoboka nta muntu yorya sinziriye ngo yikangure yahatse nkavuga nti mana ndavyutse ndagiye naho nzoba ndi mwisoko naho nzoba ndi mwibarabara nditeze ko uzombatiza muri mwemu yera
yego
niho hagera igihe rero mvuge bibiri bya nyuma byabaye ni kintu kimwe cyabaye cyo kwitatura n'abagenzi kujya kuntu nyine mashaka kuba ari kumwe n'umugenzi ugasanga ntibahuza ugasanga n'umugenzi mubanye mugabo mudashaka kuganira ugasanga n'umugenzi mubanye mugabo mudashaka guhana ikintu ugasanga n'umugenzi mubanye mugabo utoshobora kumubwira ibanga ryawe mbere no muri korale banavuze bati mufashanye gutera indirimbo ugasanga n'ikibazo kiyumvira ingene wo muva impande yahagarara imbere yawe reka aravuga ijambo ry'Imana ukavuga uti vuga urengana umbise umva imbere ico kintu Imana irakinyigisha ko konko ta muntu abatizwa muri mpemu yera agifise umuntu bafitaniye udukokora naha sanga ahantu uri kuravugana n'uwundi muntu agacavuga ati banzu numbe banzu ndira banza rengana ico kintu Imana kinyigisha ko inyigisha kugwanka ngo mu mutima murashaka kanka umuntu atagaburira kanka umuntu atagambika impuzu kanka umuntu adatunze atayiwe nawo gatayiwawe mugabo ukumva ngo ndamubonye ngo nza numva n'umutima ngo umenge ugira uncemwo ico kintu Imana irabanzira kinyigisha ikinyigisha ku muntu umwe inyigisha no kuri miriwari kiyo kijya kiyo birabiramwe hanyuma uwo muntu rero hari hutuntu tumeze nk'udukokora hagati yanje nawe rero mwijoro ndyamye ikintu kiyo urabona nk'uko ushize ikiyo ngaha wenje ndakubona mwo hariya
yego
na ukambonamwo
yego
iki kinshira imbere ati umbiriza raba naka urabe kumubonayo ati kuko iki kiyo ubu n'umutima wiwawe ukabona atariyo ucumenye yuko utiteze kuronka mwemu yera kuko atarajayo mako musa zokwigwayo
ari mu ndoto
ndi mu ndoto ndikangura nikangwe ndabona nti byukuri ibi bintu nibyo jewe naka kubona naho no batizwa muri mwemu yera nzoja mu munezero w'imwemu nje mu guheza gigwa mu mwemu nabare karamu nate yaye kibyo nibyi wawe jahiye
ndega nakuciriyemwo uyo naka byafuye kuza uko cyanya ico byari byaravuye
hari ico byari byaravuye ko bivanye n'ibintu kanaka twahuriramwo bica bituma tutavyumva kumwe kandi rero mugabo je naragerageza kubyorosha mugana bakavyanga kugeza aho niyumvira jewe nyene gufata decision yo kujya kumusaba imbabazi kugira ngo ndayo ko kwigwa mu mutima hanyuma amaze gukwigwa yo mwemu yarabone kuza iby'abandi bo ku ruhande byo ibyo twari twarabitunganije
muri make wemeye wishira kwa makosa wewe nyene
ego ego
kandi kuvyukuri wewe waza waraciye urubanza
ego mbere naho nanamubwira nti byukuri ibintu turakwiye kubitunganya ngo kango ntavyi wabo gaca nyiyambura akigira mugabo jewe nanje rero kuko uwo munsi ndabyumvise nja ndagenda imbere yiwe ndarambarara ndamubwira nti mugenzi byukuri jewe ndabona yuko nagukoshereje kandi cyane sinje kukwisigura ko sinje kwirega jewe nje gusaba imbabazi ungirire imbabazi kuri iki niki 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 urabona bitudahurira ko urabona nibi urabona nibi urabona nibi urabona nibi muri uwo mwanya ngiri ku buntu turakivugana kiratungana nza mbona biravuye mu nzira
yego
hanyuma rabivuye mu nzira uca turabana amahoro ndumva ntibyukuri ndumva giye ku mutima nugurutse mana none kutarama mpemuyera mana cisubira imfatira ku kandi kantu kamwe kanda ku kantu yakamfatiye ko mu gitondo cyo uwo munsi nyene witareke 15 zo kwezi kwindwe hari ku munsi wa kane hari mu gitondo ndengana hantu bo ico gihe nari fise agakinga nagenderako nari fise umufundi yakankorera misi yose hageze ko nja kugakoresha natumbera kuri uwo muhungu nyene rero hari imvise amahera yaragakora nta yavise akagakora hanyuma nka yamushira rero umunsi umwe ndagenda ndagakoresha cyane namubwira nti nzoguhitaniza amahera ejo umva nabwiye ko ndahitaniza ejo ndata bukeye rero njangenda ngiye mu masengesho njancaho nyene njangerageza uburyo bwose bwo guca ku ruhande kugira ntambone ngo bigaragare ko noba namubeshe namubwiye nzo yaza nejo urumva hejo ntayo njanye ndatombora ntiyambona sinzi ko nari ntomboye
ariko wari uyafise canke ko ariko yawo
ntayo nari ifise eh nta nari ifise ntandarengana kugira ngo ntaze kunyishuza nanje ntayafise maze kurengana cyandagenda ndarengana ndaduga ndashika nkariya sini nahatswe kubona ya ndogoba yabaramu n'inkota kuko numvise umuntu avuga ngo ahugiye uragiye gusenga nawe wahenze umuntu kuza kuyamuhitaniza muganti wamuhitanije iyo nari ngeze nagarukiye aho nyene nja ndaza na hamwe wa muhungare nti ni gute ati ni sawa ntuzi namakuru nti burya nakuye ko nakuzana na muntu no munsi ntayo mfise nayo nabaye nkironka nzoraba kwejo ndayaronka ni yaronka nzoyazana nta yarose naho nyene ntuze widoke ngo yango namahongo nayo bantu umukozi w'Imana none ngo ni ngugenda ntacho nguzoyazana aho uzoyaronkera urumva ko nari ngiye mboshye kandi ni wari kumbohora yari hafi yanje maze kubimubwira nja numva habaye umutekano mu mutima ndumva nti byukuri ndanesheje kuko iyirijwe ritambira ngo subira inyuma ntacho nari kuhanoba cyandagenda ndashikayo turasenga mu gatondo tugirirwa n'ubuntu aca haza n'umuntu atwigisha ibyampemo atubwira ingene mpema za muntu kandi muri ico gihe aho naja hose nasanga bariko bigisha ibyampemo kugezaho ndibuka umunsi umwe nigeze gusenga mu rusengero cyenyene abantu bariko baraja mu mpemu bahezaga urumva abagiriwe ubuntu bakabironka kugezaho njavuga nti mana aba bantu bose ndagusabye ubugarakanwa ntibasubire kuza barankanga bazosubira kubigira nanje ariko byambayeko aho ndi mu rusengero ikuko simba n'ukuntu abandi baguma bajya mu mpemu nanje byarananiye uwo munsi ndabyibuka barigisha turasenga kuva mu gatondo barambwiye ngo sengera bihana birahakwa kunanira natanguye mvuga ngo mana tugirire imbabazi mana girire imbabazi aba bantu mana ngirire imbabazi mana tugirire imbabazi nabandanije muri ibyo sinomenye ibyakurikiye mu nyuma kuko naranzwe n'amarira nimpuzu nambaye ziratota sinzi ko ayo masengesho nayo amaze ntabyo nzi sinzi ko bankomye sinzi nuko batankomye nzi ko natanguye mvuga ngo mana tugirire imbabazi mana tubabarire mana intege nke zacu mana uku nuku nuku nta kindi naye ngeje ko atari kuvuga ngo mana tubabarire mana tubabarire
aho hari ari muri korale
ego twari mu masengesho ya korale
ego
naguma mvuga mana tubabarire ndabandanya mana tubabarire ibindi by'inyuma noba narapfuze ntabyo nzi mugihe iyo nzi nasenze ryabaye iryo inyuma gatonya rero turabandanya kugeza mu masaha indwi niho bavuga bati rero dufukame dusenge naherutse mfukama ibyambaye ko ndibuka ibice bice ariko hari ibindi ntomenya kuko muri uwo mwanya niho nagiye kumva ku Imana mbatije muri mpemu yera ijana kuyijana
ego
atari ibyiyumviro atari nibyo kwibwira ngo uko biri kose ndavye iminsi senze vraiment ndabona ko hari hageze ko mpemu yeraza kuko no muri ico gihe navuga nti Imana n'ubu ndacyarindiriye kugeza wewe ukoze ikintu gishasha urabona aho ushika ushobora kwinjira ahantu ukaba mu munezero bo sinavuga ngo utigeze kubona ahubwo kuri yo gutana baho ni jambo rimwe kuko utigeze kubona ubu baho harabaye gihe numva umuntu ambira ngo shima imana ko wahari ibyaha numva ijwi ribimbira aho narindi shima imana ko wahari ibyaha icya kabiri shima imana ku imana ikwemeye iryo ryonyene byaratumye n'ikibanza narindi mu cyohinduka kumva ko imana ubundi hajya kubatizwa muri mwemu yera ni nk'umuntu abasinyiwe kontra ku kazi kontra indeterminé no kuvuga ngo yarahawa akazi yaragasavye akazi barakamuha hanyuma amanze kukamuha aratangu yarakoze agahenga umushahara arakora akoko munsi arakora kisomene ukwezi nibindi nibindi hanyuma akamara imisa saba akazi hanyuma bakakamuha bamuhaye atinjira turabibyi wawe akinjira gakora kamari minsi munyuma minsi bakavuga bati turavye ubutware bw'uyu muntu umukuru wa societe akaba ari wabivuga agirishije inama abandi bakoze turavye iteka ry'uwo muntu n'icyubahiro cyiwe n'ukuntu yifashe n'ukuntu ameze turamusinyiye azokora ha ubuzima bwiwe bwose
amen
nibaza ko uwo muntu naho yotaha byukuri naho yoba ari umuntu atwenga gake yopfumagerageza gatwenga nka kabiri naho yoba yari umuntu amara nk'iyinga cha ata ubonye iginyo giyiwe nibaza ko uwo munsi yovuga ati anta kuno munsi n'umunsi vraiment ndatashe hariho n'abaca barondera ingene baza ku ngo bagiye kugira iminsi mikuru kubera ibintu byababaye ko iryo jambo ryarampinduye mukozi w'Imana numvise ngo shima Imana ku Imana ikwemeye Manira kwemeye ijya mbere ngo shima Imana ko hari ibyaha
kabisa
ijya kabiri shima Imana ku Imana ikwemeye ibikurikira ryo byabaye mu nyuma sinzi ibyari byo urumva nabaye muri uko gushima Imana ku Imana inyemeye gushima Imana ku Imana inyemeye nanje ndiswe umuntu umwe ndabaye mu bandi ni Imana iranyemereye mu ijambo rimwe kwinjira mu gikorwa cy'Imana Yesu nashimwe. Nagomba kuvuka rero ngo uwo munsi hari ku munsi wa kane. Twarinjiye mu miga mu rusengero ku ntahangwa niho narindi. Turinjira mu miga. No kubwira yuko hari ibintu bimwe ntabaye ngisubira kubona. Kuko hagize nakantu gatonya. Kabaye imbere yiwanje. Byaba ibindi bintu. Hagize kandi kantu kaba navuga nti nshimiye Imana ku Imana yanyemeye.
Ego
shimi imana ku imana yanyemeye shimi imana ko nahari ibyaha nubu rero ngomba ngwane n'icyitwa icyaha ntihagire icyaha gisubira ngakime kwinjiramwo ko nagira ubuntu ngahari ibyo byaha Yesu nabahezagire
Yesu agohezagire
numva rero nobwira abantu bariko bara dukurikirana muri uno mwanya bashobora kuvuga bati none ibyo bintu byampemu biza gute cyanke bikabiza mu muntu gute ikintu novuga nyamukuru fondation y'ibyo byose cyangwa intango y'ibyo byose no guharirwa ibyaha no kuvuga guharirwa ibyaha umuntu akumva ko yahariwe neza ngomba mvuge akantu kamwe birashoboka ko harabo bitahura n'abato bitahura abantu tuvuka ruguru je simvuka mu gisagara mvuka ruguru hariho udukoko turya abantu twitwa imvunja hari aba batazizi je mu karere mvamwo ziriyo rero iyo wagwaye imvunja ikakumerera nabi ukara rudasinziriye no kuvuga ikakurya mwijoro kugeza aho utebuka byo kukarondera amazi ugashiramwo kugira ngo urabe yuko wotora gatero na gakenya ukaronka umubanga kaza kamurika akayikurika vayo urasinzira tiro najyari ndi wari wabuze ukiyongera ko nirindi Nukuvuga rero nagomba ndababwire abariko baradukurikirana iki kintu cyitwa kubatirizwa muri mpemu nta sibindi bintu biharuro byishi ngurumva ngo nuko ngomba nasenze ngo nuko ngomba naririmbye ngo nuko ngomba navuze ubutumwa ngo nuko ngomba nakoze iki ngo nuko mbafise ibi nibi nta na kimwe gishobora gutuma umuntu abatizwa muri mpemu yera kiretse kuba yarihanye ibyaha gusa